Kaiteiton, leveile deaki, eleveita wasei mosi mosi ogo. Nomuni avusa, sanune ingoro, isoko na godi nomukuro. Koni sauturanga, inavalua o na batule. Vasuki, but to I am about to leave.